Iza give it a water man if man are my demon home
with
me. Itse ha ke kena ka hare ke gagela ha ke fitla ga
I'm thirsty, just pour me a manzi.
Ha ke kena ka freezing ka mane ka yo nna ka di sofeng ha jwale ka khabulela thiba ka shebella cheese.